Yuza benge ngayenza ke ivideo ngichaza i-exoteric ne-esoteric information nomahluko phakathi kwawo nokuthi ke kusetshenziswa kanjani ke ebantwini nasezintweni ethene ezaziyo. Kodwa nje ukukunikeza nje incazelo kafushane umahluko phakathi kwe-occultism kanye ne-mysticism ukuthi the mystical aspect ze religion nazo zonke lezi zinto esizaziyo ngalolu lwazi ukuthi i-mysticism ifokusa kakhulu ezintweni ezidila nalokhu nje okufana nenkolo lokhu wena obheka ingaphandle lakho kugxile kakhulu ekutheni wena uzizwa kanjani ne-intuition yakho kanye nokholo nendlela obona ngayo izinto njengoba ubeka kule comment yakho umbono wakho i-perception yakho yezinto ezenzakalayo. Lokho ke akusho ukuthi lokho kuyiqiniso. I-exoteric religion iyona edila ne-mysticism. Bese kuthi ke lolu lwazi sithina esifuna ukulazi nokuliqonda lwe-occultism ludila kakhulu nokuthi wena muntu ke uzinqwamanisa kanjani nomthetho wendalo ozodila nemicabango nemizwa kanye nezenzo. Kulula nje kanjalo. Lokho okuzwayo nalokho okucabangayo kanye nezenzo zakho makuhambisane. Ngenze nje isibonelo, angikholelwa kuhulumeni. Lokho okusho ukuthi imicabango yami, imizwa yami, nezenzo zami azifane phela nalembono yami enginayo yokungakholelwa kuhulumeni. Kanti emasontweni ukholelwa kulezo zinto ngendlela ezikwenza ukuthi uzizwe ngakhona nalendlela wena ofuna ukubona ngayo ngokuvuleleka kwengqondo yakho ngaleso sikhathi. So kubalulekile ukuthi siwazi umehluko nokuthi uma ungakangeni ugxile ekutheni lolu lwazi uyalifuna, uyaliphanda, ufuna ukuthi uliqonde, ngeke uzo understand ezinye zezinto eziphathelene ne-occult.